abusuafoɔ ɛnɛ mepɛ sɛ yɛsua adeɛ ketewaa bi na before yɛbɛsua adeɛ no ɛha yɛ buruku ɛnkyɛ yɛde second and third time a yɛkɔɔ buruku update ɛbɛbra mo ha yɛ Time TV Online afei nso next week yɛbɛkɔ northern part of Ghana yɛbɛkɔ upper west and upper east for spiritual investigation nti ɛa mpamakyɛ monyɛ donation kakra to support our journey afei ɛnɛ nkɔmmɔ a mpɛsɛ medini yɛ about srɛ mu a sɛ wowɔ fie na sɛ wohu sɛ wo maame wo papa wo nua wo ba wo nana bi wadamfo bi astart abehave stange a ɛyɛ na maboa no kɔyɛ abisa na hwɛ deɛ ɛkɔ so yɛ nnipa bebree wɔ Ghana ha bi wɔ kwantuom a nneɛma bi ha wɔ mo a woyɛ abisa a anka mobɛnya solution simple but ɛnam sɛ yɛnim nti no nnipa na yɛ a na ɛsu sɛ bia nnipa no nnamfo bi a ɛkɔfa nti ɛna ma nnipa no wɔ saa tebea no bibiri hɔ a ɛnyɛ n'ani a ɛyɛ honhom asɛm na ɛnam sɛ yɛmu bebree adwene ɛni saa de so nti no sɛ ohu sɛ ne nnua bi astart misbehave a na obi aka no nti a ɔmo sɛ ɔmu ngyaa no ɔmu adeɛ woka hwɛ nti wotumfoɔ yɛmfa nnamfo a kɔfa no ɛnyɛ ɛni ntina ɔyɛ saa lashow no wɔnim ba ho no na wɔsɛ nnipa no na ɛnyɛ n'ani a na nneɛma bebree ase yɛwɔ yɛ nnua bebree ɛwɔ aburukyire a ɔmo ɔka haw mu a saa haw no mɛkum no ɛnyɛ ɔmo ani a bi wɔ hɔ ɔmane fie mofra wo mfa ɔmma fie wosɛ no yɛde bi aka na wabɔ dam ɛmu 99% ɛnyɛ ɔmo ani a obi te Ghana na ɔde obi nam aduru so na wɔsɛ n'adwen nti sɛ wo berɛ bi akɔ aburukyire na sɛ ɔmane fie mofra wo mfa ɔno ɔmma fie na sɛ bia wode hunu sɛ bia wobra no ntim ɔden nti na ɔyɛ saa mpamakyɛw ɛyɛ no makɔ ɛbisa makɔ hwehwɛm deɛ nti a nnipa no ɛtu saa nam ɔ no na wobɛhu sɛ saa wobra no ɛyɛ obi ɛna ti baabi a ɔkɔntu n'adwen ebia wonyi nni wogye di o woanyi nni o saa ne teɛ ɛwɔ hɔ a mamfoɔ yɛ na meka ɛbisa a ɛnyɛ baabia na ɔmoyɛ ɛbisa baabi yɛ baabi papa a bɛma original information ɛnkɔ ma obi nkotwa ntorɔ ɛnto awu sɛnibi sɛ wo maame anaa papa yɛ abu bayifoɔ ɛma nkɔ fie nkɔtaataa no na saa na asɔfoɔ bebree ɛne akɔmfoɔ bebree tam bi a ɔmoyɛ meserɛ mo yɛwɔ fake pastors fake akɔmfoɔ fake malans bebree ɛwɔ Ghana ha kɔ Benin Togo Nigeria Burkina Cote d'Ivoire yɛwɔ fake bebree a musu ɔm adwen meserɛ mo nti wo kɔ a pɛ baabi yɛ authentic na kɔyɛ ɛbisa wo nso wonim sɛ wofrɛ nso a wotumi akyerɛ baabi a wotumi akɔyɛ wodeɛ ɛma no yie nti meserɛ mo yɛwɔ yɛ nnua bebree wɔ Ghana ha a bi wɔ aburukyire a ɔmoɔyɛ adeɛ bi a wotumi sɛ adeɛ a ɔyɛ deɛ nnipa nyina ni a but obia ni wabɛsɔre afa akyiri aboa no wobɛhu sɛ ne agya yɛ ara nneɛma nyinaa sɛe lashow no bi so mpo a na ɔde nam asɔnda mpakyɛw this kind of things ɛnyɛ asɔre asɛm memenkaa sɛ ɛnkɔ asɔre menkaa sɛ ɛnkɔ asɔre kɔ asɔre o na but kaa hu sɛ yɛwɔ deɛ ɛyɛ asɔre asɛm wɔ hɔ ɛne ɔ deɛ ɛwɔ sɛ kɔhu nananom wotena ho wodeɛ mpaebɔ mpaebɔ a mpakyɛw wonim ba wo so no na nnipa no na waasɛe koraa this kind of things ɛnyɛ yesu asɛm meserɛ mo ka ne sei a obi gyina nkyɛn a na ne yam sɛ wonka ma yesu nokorɛ ndaba na waka sɛ bio ɛnyɛ social media meme no yɛnimbi yɛnim yɛ ho medeɛ foto a wode ma no ɛnti sɛ wo papa bi wo maame bi wo nnua bi ɔyere wɔmpɛna wobɔe bia start ɛyɛ nneɛma bi a wonte ase a kɔ dɛɛ na wapɛ baabi wɔ authentic wokɔ abisa ahwɛ deɛ ɛkɔ ɛyɛ n'ani anaa ɛfiri he ɛfiri fie ɛyɛ obi na ɛyɛ ne saa anaa bosom bi wɔ no fie ɛna ɛyɛ ne saa na adeɛ a nnipa no ayɛ ntra ɛyɛ ne saa sɛ woanhwehwɛ mu anhu na tam bia wobrɛ mu nnipa no a wobɛka nnipa na ne suban nyɛ nso na ɛnyɛ ɔno a tam a wonim bɛba ho no na nneɛma bira sɛe hi tiny online edin e wo hye me a wo frɛ me a me so waterproof ibishia se me ken no kai se we donation to support our journey to northern part of Ghana na me hye se we donation number ne wase no edin e Rexford Coffee bye bye.